Kumunsi ugira gatanu windwi yahariwe isuku mu bibanza rusangi bitandukanye vyo mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa 16 Myandagaro umwaka 2024 bene amazu y'uburiro bwo mu gisagara ca Bujumbura baridogera ishirahamwe Regideso ko ikibazo cibura ry'amazi ari imwe mu ntambamyi bagira mu gihe cyo gusukura aho bakorera.
Ntambamye ziriho ziribonekeza cyane cyane kuko nk'iyo umuntu adafite amazi akwiye ntaza ngo agire isuku rikwiye. Intambamye tubona ikomeye cyane cyane amazi, ibura ry'amazi ntitworohereza kuko usanga amazi tuyakura kure, niyo bishe tukayaronka ugasanga tugiye nko mu myaka bibaka kuyaronda ugasanga amazi arazimbye, usanga ni ikibazo cy'intambamye nyamukuru. Nibaza ko biturabira ababijejwe kuko na cyane cyane nk'ishyirahamwe Regideso turagerageza uburyo bwo turonsa amazi akwiye, ikibazo cy'amazi kikahava kuko turonsa amazi turonka n'isuku noneho na za ndwara indahugura z'ibyuzi ziva ku isuku rike ntibisubira kwibonekeza.
Hambavu y'ibura ry'amazi abo bakorera mu mazu y'uburiro baranatunga agatoki abajejwe gutora imicafu mu makaritie ko bacererwa kuza kuyitura ibiheza bikongereza isuku rike.
Kwa kwa niki kibazo hari igihe imodoka ashobora gutora yo kuza gutora ntujanye nyine n'ubucafu muri make ibyo nizo bibazo tukunda kutugira cyane cyane ahandi ho ngira ngo namurabyibonera ku isuku kuko tugerageza ngaho kugira kandi mu bwiza.
Hari haheze igihe kitari gito hibonekeza ikibazo cy'isuku rike ahatari hake mu mazu y'uburiro n'ubunywero ari mu makaritie atandukanye agisi gisagara ca Bujumbura.